265, the show be show. The show be life is back. Lelolo so. Tindizo kamba zina tuno. Kukaronga amugenda. Kutu kumeko kufanzi na mugenda ni mabodolo. Kunena kudi ya nanyamula mwana. Wade zambiri zimeno waya mkula tuno. Kumano foso mkumari. Kwa diye isama ina di security. Kwa diye entayo zosaka bita kushow. Ama kukala kudanda wala wanji. Kwa di tuno. Management. Alibe, kwa di sanga wezi ma managers, kudi azita kumuta ndiza zintu zina zimezi maendela. Iye ilu ni mtu wankazi, zintu zaga ama ziendesa bwanji. Alright, so yeah, 265 Venti Talk, please make sure that you subscribe, hit that subscribe button. We have a lot coming your way as far as Malawi and entertainment is concerned. So, let's jump straight into the news. Alright, last time, atabanga weform ku North, tuna nado ndalaso za miseo. Kuti auli sunali bwino ndiye wabwera baba dzulo wadandaula aso akuti kumene koko amafuna kumugenda. Alright, so fusono ndikumati kodi nkhani imene inaenda bwanji tatiye ntione nkhani yonse imene inaendera kukalonga kuna tenta usiku wa tha usiku wapa 28 September 2024 kumene tuno amayimba kumene koko kunali show imene amaitchula kuti the homecoming concert. Tundiye malipota amene feyo talandira akuonesa kuti anthu kumene koko anakamutibula pang'onong'ono tunoyo chifukwa fans kumene koko mabotolo ndithu anauluka fans inavunga mabotolo zinakhala sizinali bwino. Alright, so ena kuti mpaka na tuno kumene koko anapezeka kuti wigi yake waisiya pa stage tu chifukwa cha mmene kunalili. Okay, so mwamwayi tunoyo sana vulaleko kapena sikuna chitike china chiliyonse chodani chodi he could harm her life, so we should just thank God for that. Komano post yake social media iye wanena kuti modzi mwama organizes event imene iye anakapanga perform akuti Victor anabwera set ya iyeyo ili nkati anabwera ndikuyamba kumapanga push kuti iyeyo apitirize kuimba. Alright, so akunena kuti iye anaenda ndrama zambiri nde violence inayambika kumene kujako mwamwayi anthu ena anatha kumpulumutsa tunoyo. Komano information imeti nayo zikuonesa kuti akuti tuno show imene yana charge 2.5 million kuti akapage perform kumene koko. Komano organizers iwo atapanga negotiate anatha kutusa ndrama zokwana 1.9 million imene anampasa. Alright, so agreement yawo akunena kuti inali yoti akaimba 1 hour nde atafika kumene kuchata imba akuti ma organizers iwo amakakamira kuti yojapitirize aimbe for 3 hours. Okay, yeah, nde zimene zozo zinali zovuta kwa iyeyo tuno kuti akwanise kuimba kwa nthawi yayitali ngati imene 3 hours nde kunapangopezeka kuti basi chisawawa chisokonezo ndi zina zotero zinachitika. Komanso oimba wokuti ngati headliner kapena oimba wamkulu kumene kwako ndekuti analiko eka tuno. Okay, nkhani ndi imeneyo tiione kodi zikumavuta pati chinachitika ndi chani. Alright, so nkhani ngati iti kamaimba ife yoti makhala ndi mafunso osiyanasiyana mafunso ake amakhala oyamba kunena kuti kodi iyeyo ngati munthu wamkazi amayenda yekha opanda security, kodi amapita ku event yaikulu ngati imeneyi opanda security, kodi anali yekha nanga ngati anali security inanthandiza motani ngati analibe security? Why is she doing that to herself? Because this is putting herself at risk. Ndi munthu wamkazi. Yeah, so a lot of people take advantage kwa mtu wankazi ngati yeye. So but also at the very same time coming to an age kapena pa level imene alili yeye jangati woimba umene alilimu zinthu zake amazipanga handle bwanji chifukwa sizomveka madando amene amakhala kubwera nawo pafupi amaonesa ngati kuti ndi yeye ndi one man soldier amangoyenda basi kuti chinabadwa chinafa basitu. Komano being mtu wankazi, is that even fair? That ain't tone kuti apapatu moyo wake amawika pa risk. Amawika pa risk kwambiri. Okay, so yeah, that ain't yangani kuti moyo wake amawika pa risk bwanji komanso angazipewe bwanji zimezi zintsogolo iyeyo ngati oyimba. Tsunoyo tisanapake zimenezi chonde tapanga ni subscribe tapanga niso hit bell icon kuti tikatha kupanga post video ene yonse muzitha kuziwa kuti tapanga post video notification kazikupezani muzitha kuziwa mwajangu at least iso kupanga ku like komanso mwina kupanga share ni ma friends meneyo ni njira imene mungati mangira kwa support. First of all, appreciate support ngati mene yoyo. Tima kunya dila ni tawi zose kuti makala vanova kumatsata zimene zizi, nkani zimene zizi za chitika entertainment ya kumalawi kudzera vanova vata. 265 ANT Mag TV. Okay, so jumping straight mungani metu kamba papa. Tikuna kuti tuno akuika moyo wake pa risk. Chimena kuika moyo wake pa risk. Post so ina meno wangu ika about mina a few hours ago pa ujeni pa page yake Facebook. Ndipo pamwene ma comments akupanga fly in yeyo ngatika mu comment mwana kuti ambira ku comment anali mu gulu londi genda ndi mabotolo ndita nyamula mwana wanga. That also brings in another danger kuna kuti kodi yeyi amapita ndi mwana ku show. Mwana wakeyo amakakwela naye pa stage, mwana wakamaenda naye malonga ta ameno. Is it even safe for the kid? Is it even safe for herself? She's doing a lot of harm to herself mentally, physically, psychologically. Ndifake mwina oimba athu achizimaiwa mwina at the end of the day they lose respect chifukwa cha mmene zinthu zawo amazipangira handle. Sa akuzipanga handle ngati oimba akuzipanga handle maybe as a freak or maybe just an another person. Okay. Ya, yeah, choyamba tinene kuti tikamati artist akutani akufuna akaimbe kapena pali artist akupangidwa book pamaneka pakhale agreement. Agreement imene imaneka ikhale contract. Contract imene imaneka ipange stipulate ndondomeko yose imene ikaendere. Mu ndondomekomo artist amaneka anene kuti ma organizers akueneka apange akwaniritse zinthu easy. Komanso ineyo ngati oimba ma conditions anga ndi awa ndi awa ndi awa ndi awa ndi awa ndi awa ndipo provision yanga ndi ndi yapanga provide zinthu easy pa nthawi yayitali motere zimene jazi mangothandiziranso kuti kumbali inayo ya ma organizers ija idziwe they should be in harmony both parties kunena kuti mwina zinthu ngati zizi zikachitika anthu ka anthu ena akamabwera kuti athandizepo ngati mwina makoti kachani azitha kudziwa kuti kodi ndi the ground basis inali pati. So izizi zimakhala zovuta mapeto pake nkhani ngati zizi kamabwera chifukwa yetu uno akuoneka ngati akudandaula kuti mwina panali injustice kapena panali zinthu zina zake zosakhala bwino zimene zinachitika which is true komano injustice imeneyo yayambira patipo at the end of the day iyeyo zinthu zake zanazipanga bwanji excitement yake inali inangokhala pona kuti ndilandira drama. Sana te kuzwa kuti kodi drama zimene walandira zipawe twake zitha kumubweresera chani. Pamene popo pali vuto lalikulu ma artist aku Malawi mukuyenda kama muzidziwa tisananyamuke kukaimba kwina kuli koseka pena tisananyamuke kukapanga business ndi wina aliyense timaneka tikhale pansi tilongosole ma conditions athu bwinobwino amene ajawaziwe ifeso taziwe iwo akhale ndi signed copy of the contract ifeso likhale ndi signed copy of the contract. Show ngati iyo kuti analiko eka woimba amayeneka mmene amachoka kwawo ku Blantyre kupita kumene kamayeneka akhale ndi company yake ya security yake yabwino and security nthawi zambiri imayeneka kuti khale covered ndi anthu amene akupanga organize event yachi. Artist akamachoka kwawo kupita kumene ku Germany akhale kuti wanenelatu malo ogona security yanga zinthu zambiri zikhale kuti zili covered mu contract manager. So apapa zomangonyamuka ngati chiweto kumene kuti ndikupita ndikapangeza kuti mathero akamakhala ngati ati amenewa kenako munthu amakhala kuti ali psychologically broken mentally broken ali munthu choti basi she can just do anything at any time chifukwa choti anabalalika amabalalika ndi zimene amakumana nazo moyenda. So we need to protect her. She's a woman she might seem to be strong komano she's not that strong. Ndi munthu wankazi amene akufunika kuti azikhala protected muma situations ngati awawa mentally apapa she's exhausted even as we are speaking even as we are saying mwina ndi it was a traumatizing event nangano muziganiza kuti a whole load ya anthu oti azibambo ndani azipezeka kuti akugenda munthu wanzimayi pankhani ngati zimenezo so you can imagine it's not safe. So nkhati ndimene pamene ma artist athu achimalawi akuyendesa zinthu pazitha kukhala ndondomeko dongosolo pazitha kukhala system kapena kuzindikira anthuwa ndozindikira ndithu anaphunzira bwino mwina ena ndi ena aliso mumaseko anthu azinzawo ozindikira azitha kukhala pansi ndikupangapo kalamasi ndi anzawo cause mwina ka grid kena kamabwera pa nkhani ya drama mwina oyimba wamalephera kungoti akachaje lese ana charge 1.9 million mwina kutenga ko 500,000 kuti 500,000 ipange kata mwina maendedwe anga artist amene kazipita mwe chapita pa komfo yake yabwino makamoto awiri atatu abwino apanga buku kaya alibe magalimoto apanga buku atenga ko security magadi amphamvu ndithu abwino 4-5 akakhale kuti ali naye limodzi throughout amene achama khala kuti ndi anthu oti despite being your service provider in terms of security amakhalanso kuti ndi ma witnesses in case anything happens maona it so let's consider let's love ourselves let's make sure kuti tikuzindikira zimene tikuchita tikuziwa kuti zimanga ma contract tisanapita kuma show anthu athu ayimba athu akazi timakunyadirani komano khalani pansi muzikonde inuyo musanakonde drama chimejo jo ndi chitu chimejo chofunika kuti muchiyanganisitsa kwambiri all right the show be show ndi mene yoyo lero loti malise choncho 265 20 mac tv please my guide apanga ni subscribe komanso radio yathu ikulira pa tsamba la internet www.radio.265vntmac.live ndi kumene ma program osewa makhala kupanga air live eyetu tamasisani kumapanga kumakaonera zimene zizi kwa lero lu Di tele ba mene popo tapita.